Africa, mama, where's it? The roof of Africa, Mount Kilimanjaro, Ngorongoro, Serengeti, Masai Mara, Mount Kenya. Karibishwa kwa moyo kunjufu, karibu sana. Akuna matata. We are Africa.